ngithi ngizodlala ingoma bayosho ngazulinye bethi dlala sodubule
wena nsizwa phathe zakho phathe zakho siyawushaya people's park zidedele mfo wamgcineka wena nsizwa phathe zakho ndoda siyawushaya kwimpucuzeko ededele mfo wamgcineka Shila!
Ngiyabingelela kubathandi bomculo kamaskandi obingelela umzamo kaNdlovu osebenzele Downtown Studios, Studio 2 osebenza kakhulu ngomaskandi. Ngithi abantu abaphume ngobuningi bayosupporta laphaya mhlaka 9 July eMoses Mabhida kwimpucuzeko kamaskandi festival. So dibana khona.
Mina noma ngathiwa ungifuni kodwa uyongidlala bafowethu isigobo sentambo lona ngibingelela bonke abalandeli bamaskandini nabalandeli babafowethu nje ke bonke ngithi abeze bezobuka inqapha nqapha igila edume ngakho ngokwestage ngiphethe iinkabi eziwu-40 usigwebo ke baza kaculisa wahlengwe mhlaba siculisa sicimeze shaya istage kuphela bese ngithi mhlaka 9 nje July impela kuzobe kunjalo ngibonga kakhulu kubhuti umcineka ukuthi asenze le stage engalena bafowethu Nanga uzafa futhi ngathi ngaphinda simeme siphinde bese ukugcimza abafana. Ngiyaphela nje lapho.
Wona saluthu babo phuza ushukela ukusiqalela intima lomculo wethu kamaskandi nabo bonke lamaqhawe asebambile kulendima. King Shosha phansi, Nkosi uShulo wasekhaya. Bizo wonke amalokishi ethu kwamasho emlazi intuzuma siqonqamile. Stars usizweni besibongile ngithi bafowethu ahlanganeni sonke mhla ka 9 July eMabhida People's Park Stadium. Soyibukela amaqhawe ethu kamaskandi enza adome ngawo. Umaskandi wethu sonke noma ngathi uphuma.
Phathe zakho Siyawushaya kwimpucuzeko ededele mfo kamgcineka zidedele mfo kamgcineka siphulalane ngengoma sifuna ubone yokubupondo yitho makhonyela bahlala bethu izinkunzi inkunzi enjani lezi yengenampondo ziyolwa nobani yobe dibele phezulu idibele phezulu Yo bidibele phezulu Yo bidibele phezulu Lapukezo zidloli nake namhlanje kaze nizodlala webafana webafana mapa majole nizodlale nodlumqathatho nombepi ngensemini kagogo ugogo thini asishaye eduke akhele eyagonya injalo Akungibingelele abathandi bomculo kamaskandi bonke jikelele. Lonibingelelayo undlemnyama ujeze khulu wabafana bakamgqumeni. Bafethu siyanimema futhi siyanxenxa sithi phumani kalo zonke niyoseka amaqhawe kamaskandi wonke jikelele. Ayobe shiyana inkundla phansi leMoses Mabhida kwimpucuzeko maskandi festival. Futhumani bafethu lingaphuthelwa yilento. Ihlali bakhona uyizwa beyinqoma ungasukumi. Kulonyaka ingakuphuthi ngoba uyophuthelwa izinto eziningi ugcina usizizwa ngendaba. Kuzobe kukhona neyitimela ke iphuma eyithatha abantu mahala KwaZulu Natal kuzo zonke izindawo. Ngicela ukuthi bonke abantu ababekhona ngendlela efanele siyanimema sizoshaya ingoma. Niyiphathe kahle ningabe izixhongxhwango. Siyabonga.
Yes, sanibonani. Balandeli bomculo kamaskandi nibingelela uphumlane imfezo emnyama umfana wakhumala enquthu. Ngiyacela ke nami ngingomunye athe ukuba umcineka abaye bacela abanye abaculi nami igama lami langasala ngaphandle. Ngicela ukuthi bonke abalandeli bomculo kamaskandi nanoma imuphi bayoyibonela imfezo emnyama idlala ulive kanje.
Sanibonani babukeli. Lo khuluma uThuthani Ndlovu, ngisebenza eTax Studio. Ngidila ngumculo wesintu isikakhulukazi uMaskandi. Ngithi ngiyacela nonke niphelele nge-9 zika July eThekwini eMoses Mabhida. Kuzobe kukhona bonke abaculi bakaMaskandi bazobe benidlalela bukhoma.
Besudlala kamnandi. Ngendidana sengizodlala nohani. Mhlalo webesudlala kamnandi nendidane sengizodlala nobani mina ngathi ngizodlala nobani mina ngathi ngizodlala nobani ulale kahle weqhawela amaqhawe bekumnandi sichumela nangomsebenzi.
Siyabingelela abathandi bomculo kamaskandi emakhaya nonibingelelayo ubobo umfana webhiki. Sithi singomaskandi siguqa ngamadolo mabili siyanxosa niphume ngobuningi beni. Niphikelele Moses Mabhida Stadium ngomhla ka-9 July. Lapho omaskandi bayobeshiyela nakhona inkundla.
Ngibingelele abathandi bomculo kamaskandi lonibingelelayo uMagic Voice wakwaZulu kwaNongoma endaweni yaseNjimpela esigodini saseMakhandeni. Ngibuye ehlala nkosi ka mina. Ngithi bonke abantu abakhume ngobuningi babo beze kwimpucuzeko. Okuyekhapu kamaskandi e-People's Park ngihlala naye. Njenge-Magic Voice ngizothanda ukubonga ukuthi kulonyaka angizile ukuzoyiveza e-People's Park kodwa ngizosebenza. Ngibonga bonke abantu abangixhasile ukuthi ngifike la ngikhona okusho ukuthi iyodibana khona.
Ngiyabingelela kubo bonke abathandi bomculo kamaskandi kanye nethimba lempucuzeko lonke. Lobingelelayo uAli umfo kaMgube kwaziwa kakhulu eqenjini lama-SAP negeza lakaMgube kulezi nsuku udume kakhulu mayethi.
Ingane yomlomo kayisisi sidedele mfo kamgcini kasibulalane kubukhuluma kanjena kulosi ingane yomlomo ngabukhona yini ku-World Cup yomaskandi kuyiqhathile umfo kamgcini eThekwini ePeople's Park wofika uzosibona mngani Ziyobe sikhona.
Ngalo lasuku-ke leyi-9 zika July sizobe sikhona eThekwini ePeople's Park lasobe sibhikha khona so womaskandi bonke njengoba nisibona nje mina ke niyazi ke bafowethu ukuthi makukhulunywa ngontanga yethu emculweni kamaskandi abakhona ilaba abadala kunami engifike kanye nabo emculweni ngingasho nje ukuthi njengamanje mina ingqwele yabo baphethwe yimina okuphikayo lokho sidibane khona lapha eThekwini People's Park
ulaka sevenze ehlaphazulu njengemvula eka-ari mfoka mgubi imina wathi ngobuhlebe ntomba bushole ukuthi abangayiphetha hlobo igugela emgwaqweni njengethailemonto kusenza hansi kamaphumulo la ngibuya khona phezulu eshaymoya abantu bathi kajoji ingwenyedi kumahlathi isigodi ngiqhathiwe phansi amabomvini kwagoba uphahla isigodi mngane umaqede ngayifunda ingane ngofuna ukungasi into angazamashini anzalwa igula lamasi agcola umlazi amsamo kwabo kwamangema fohlofohlo bezinjenamakaki makhona wathandazana nangisathani sefikile tonitozela belezela bezilinokalo ngadla umuntu bengadla umuntu ngawuseloyiwe yebo emtshazo wenkaba entu osinoma yemane ubaba ongizalayo loyo ake ngithi nje hello! Iyadibana khona.
Ubhuti DSD lo weqembu osaziwayo. Ngithi ngiyacela ukuthi abantu baphume ngobuningi baphele bonke lapha ePeople's Park eMabhida bezobona amaciko kamaskandi obephelele ewodo. Angikhulumi ngosaziwayo bebodo. Bonke amaciko behlangene khona zishayana. Sibonge kumcineka nje ukuthi avule ithuba lifana naleli iWorld Cup yamaskandi izinsizwa zihlangana ndawonye sabona.
Viva ngempucuzeko, viva!
Viva!
Maskandi viva
viva
viva ngempucuzeko viva
viva
yo ndana kona.